sun upon a tree. A life was willing there to give, that he from sin might set man free, and evermore with him could live.
There is a God.
There is a God.
He is alive.
He is alive.
In him we live.
In him we live.
And we survive.
And we survive from dust our God.
Yankopon asomdwe ni nhyira emra yetiefo nyina so wayen adom ema kwesiada anopa asan abetu yembio Church of Christ ena yenemu ehie adofo nse mobeka ya na otwietwe mu no ye hye mu bo se edifo akasie miensa no Isaiah Micah ene Daniel ye kasafa Isaiah ene Micah ho na Daniel die no ye share se e da foforo enti enne ye behwe Daniel ne nkom sha e fa Yankopon ahini a ye Yankopon fie a ye Yankopon ti asefo asafo a na otwe etwe mu ye sua ho asem Daniel woma eti mie no sa eti ni nyina ene ye besue ho asem enne e dey. Daniel chapter 2 is our focus for today. Na Daniel woma etimie no no nsamu a ewo ho ne se wo Babylon ahinie mu no wonya ohini bia na wo frɛ no Nebuchadnezzar pamucho pi se Nebuchadnezzar anyo ɔno ne ohini a na odi kan ewo Babylon ahinie mu abakɔsɛm kyerɛ se ɔno ankasa ne papa a ne papa ne de Bible ammo ne din na mmom abakɔsɛm nwoma bi ahodo ɔbɔ ɔpapa din na ne papa din di Nabopolaza ono na na oyo ohene ne papa na nkasa nsusu na ehimfu bi edi kan atena Babylon ahinie so ansa na ebedru Nabopolaza eye Nebuchadnezzar papa eso nti ne papa wuye no ene Nebuchadnezzar nsusu ebedi akonwa no na obedi akonwa no oyo ohene bi a obegi din ye pa na oyo ohene bi nsu a na ne tirimu ye din pa na Daniel nwoma etimienu no eyi ma yen se dakru bi okoda ne mpa so ade asa ohene ada na ansa na enna ebefa no no na odwendwini se Bible ahene ekura a webedi tumi wo so no ahene no kura ne da akinte se nneema opese oyie enimonyam a opese oje enti odwendwini sa nneema no ho no a ena enafa anu. Na mra enafa papai, ena koba ase, osun daye. Daye sunu munu, ohunse, ohoni, tenten kasiye bi jina ho. Na ohoni, ayese, ye painti no, different colors. Na, ohunsa ohoni ya, oshia, di ohun ya ne se ebuo bi a wanhunu ense bi a eto ye ebuo no di speed pa bai na be bo ohoni ne nan mienu no na ohoni no ahwefom ebubu na ebubu ye no na ayem humhu te se mfuturo na mframa ehu koy na ose nia obuo na ebe bo ohoni ne nan no afei na ye bepo kakraka ewo wiase nyina enti ade akye ye no ohene no na eniema bi e hanadwen o se ah na daya me so ye kura ase ne se enti e ba se ofre enyansafo ene pade ehunufo ene akurukirefo ene ntafuwa yiwafo a wo wona henie mu a ohwe won etia wonka won yire no mu ne o ma na o ka kire won se ya no enra na adwume so da ye o na mu meka da ye ne nkire me isan se mia me wire firi da ye no mu asem no nanso me kai se me so da ye nti mu meka emu asem no nkire me na mu wie nso a mu nkire ase ena shankrofo e ka kire o hin se nana nyankwa da di kaika dayeno chire ye. Na yenso so yeti dayeno wia yebe chire wache. Eno hini kachire wonse. Misi dayeno mu nse wunu miwile fi. Enti mu muye magicians ni soothsayers. Eni wawa mu mutumika hunhumu nse mui. Munga dayena meso yene chire me. Na mu wia mu nsa nchire se. And Uncle Fuka Chiro in the book and Nessa say, Nana, as a way, the Ohini Bia Missa Nancroft Wada. Jesus won't Tibia, Ewa and Yamimu, Omoji Abosun Sumi departed to Renumo. Ain't he Ohino Nibufuye? Na Oshem, I say, Babylon and Yansafua or Bo Hokaina, Yunkukungo. Sabre no moon so. Na Nebuchadnezzar ya ne papa ama na kwodi akon ewe Jerusalem ne Babylon ya sojafo e di Jewfo bi a omoye adehye aba Babylon wo mu bi ne Daniel ene Hanania Mishael ene Azaria ohin Nebuchadnezzar e di Babylon din toto won oto Daniel din Belteshazzar Hanania otunidin Shadrach. Mishael otunidin Meshach. Na Azaria nso otunidin Abednego. Na edin Abednego kura no. Sa wohwe Bible dictionary mu a eye Babylon abosom bebre no na ba ko din no no Abednego. Sa ye ka se Abednego a na omu abosom bia ye frane Nego. Nti ye ka se Abed. Ye se Nego ba. Enti ya na eha ye mu bia dwene pa se obi frɛ no ho se Abednego na wo se wo ye Yankopon sɔfo saa din no ye abosom din enti mesrɛ wo se wo frɛ ho Yankopon sɔfo na wo de saa din no ato wo ho so a check edin no na ho ne se Yankopon ba emfa abosom din ento ne ho so enti sankrofo ye de wo aba Babylon ma Ohini Nebuchadnezzar de wonko Babylon school bi so munko sua Babylon kasa mfie miensa na so musua kasa ni wi a omo ba ba ye adwuma e wo Babylon ahemfie enti ohini hye mra se yenkoku anyansafo no school fo ni nyina nso ka ho na we na asamu no Daniel tiye na okko owura no a Nebuchadnezzar apaw no se onkoku Babylon anyansafo no ho Papa ne frano Ariok. Na okwashira nso owura. Adenti na ohene no ne mra na ohye no ano ye hisa. Na yenkura ya nte o se ah ohene no ahyehye yenkosu yenkokun Babylon yansafo nyina. Enti osre Ariok se onya botre kakra ma no na onyankopon bi wo ha obetumi ayi ohene hu ntahye mo na di. Enti eri oko pene so ma Daniel wo kukuem. Daniel drew fie no oko bo ni nuanom a won nyina afri Israel ba he no ma ne yesa asemo aba no no enti anadwe mu na mo men so fre yankopon Daniel wo ma ti mienu ne kire yen se mo bo mpa ye na afi o mo de dai anadwe no a o yankopon a ehuntaye nyina ehunta semu nyina ye ne de ano Oyi Dayano ekire Daniel pepepe. Ma Daniel hunse eye ohoni no niti a esi ni konso no eye sika kokko head of gold. Afe ohoni nu jina ho na ode ni nsa mienu egu ne buse. Enti ni nsa mienu no ne ne bo no eno nso eye dwete arms and chest of silver. Afe ohoni no nefu eye kobre belly of bronze na afe ne nan ene ne nanso a baby eye dadie na baby eye dotie his legs and feet were partly clay and partly iron na oyankopon e de hunim de nyina nso e ma Daniel enti ade achiye no Daniel bom pa ye dan yankopon ase. She yankopon enimoyam etontom no. Se ehuntasem kese sa Daya odi asu Nebuchadnezzar usun frɛ no nti wayi akyerɛ Daniel na osiesie no ho anopa no na okɔ Ariel kɔ hɔ kɔ ka kyerɛ ne sɛ Sabri Yankopon Adam nti yaye ready si ye pese ye ka daya no mu asɛm akyerɛ ɔhene Nebuchadnezzar Ariel ade Daniel kɔ ahemfi na oduru hɔ no okodi post kakra ɔka kyerɛ ɔhene Nebuchadnezzar sɛ ɔhene menye obi a obetumi aka wo daya no akyerɛ wo ɔyɛ den yaye nanso at least ɛwɔ sɛ ɔno nso so odi ne post kakra enti ɔhene no bisa Daniel a na ɔde na kɔ school so ɔnkonko sua Babylon kasa ne sɛ Belteshazzar wo betumi aka daya na me so yɛ na me wura firi no na afɛ waka mu asɛm no nso akyerɛ me sɛ wo kenkan Daniel woma eti mienu efiri nkyɛmu aduonu nkron de kɔ no a hwɛ kwan a Daniel faa so yi ɔhene na asɛm no ɔka kyerɛ ɔhene ne sɛ ɔhene wɔasɛm no a wohuuyɛ no onipa biara ni ateasefoɔ asase so a obetumi akyerɛ ase afei yɛwɔ otumfo nyankopɔn bi a ɔno nkuto na oyi ahuntasɛm adi ɔno ɛna deɛ ɛwɔ sum mu no otumi mpo ma ɛba han mu na ɔno nkuto ne obi a otumi yi saa ɔdae no ho asɛm de kyerɛ me wie na ɔtoa so sɛ me ankasa megyina w'anim yi koraa no ɛnyɛ me ɛna mɛtumi akyerɛ ɔdae no ase adesua a ɛwɔ ha ne sɛ Daniel ɛnkɔ gyina hɔ anka nkyerɛ ɔhene ne sɛ ɔ nana na wo koraa wo so ɔdae a adeɛ kyee na wowerɛ afiri no na nka wonni kan mmɛfrɛ yɛn wankwankwa yɛ saa ahomasoɔ no Daniel ɛde animonyam ɛne anidie nyinaa ɛde ma ɔsorosoro hene Nyankopɔn. So what we see here is that a humble Daniel told King Nebuchadnezzar that his dream did not have the answers with the soothsayers and the magicians. And it did not have the answers with him, but the answers were with God. Ne daye so no hun se mu nyina na ni anyansafo ho. Any magicians ho. Any ono adane no ho, na mum na wo osuru Nyankopon ho. Enemre mu, eni ba bi e fere wo mo se omo ye difo to make kansem bebrei. Nanso ye de ye buta nyina ne se, the Bible no aka eye no kware no. Ɛne yɛpɛsɛ yɛne mo kyɛ church of christ asafo no yɛbotae no no na saa nso na awurade asoma yɛn sɛ yɛnyɛ na wei na ɔgyina ɔhene no anim sɛ afei nana wodaeɛ no nie ɔse wokɔda a wo mpa so no na woodwenwene w'ahenni no daakye na wogu so a wonwenwene no a ɛnna faa wo no deɛ ɔyi ahuntasɛm adi deɛ ɔkyerɛ daakye ne ɛbɛsi no ayɛ ɔsoro Nyankopɔn no ɛna ɔma a wohu ohoni bi a ɔgyina hɔ kakrakaa na ne ti ɛyɛ sika kɔkɔɔ na ne bo ne ne nsa ɛyɛ dwetɛ na ne yafunu ɛyɛ kɔbere na ne nan ne ne nan so a ebi yɛ dadeɛ na ebi yɛ dɔte na daeɛ no nie afei nana yɛ bɛkyerɛ wase na deɛ ɛyɛ wɔnwa ne sɛ emra Daniel oka sa nsɛm nyinaa no ɔhene Nebuchadnezzar te hɔ na ɔtie no point obeduru bia na ɔhene na kai sɛ ampa me hu bibi sa ba Daniel nka bi nka ho a ɔnkai de aka we akyire Nyankopɔn to me enti Daniel ka da ye nyinaa wieye no ɛna ɔbɛ kyerɛ mu sɛ nana ohoni na wo hu sɛ egyina hɔ na ne ti no ɛyɛ sika kɔkɔɔ no ɛno ɛyɛ Babylon ahenni a wo ɔhene Nebuchadnezzar wodi tumi ɛwɔ so ɛna Daniel kyerɛ ne sɛ nanso wo w'akyi no ahenni bi nso bɛba a ɛnto wo deɛ no na kyerɛ sɛ Daniel ɔkyerɛ ɔhene Nebuchadnezzar sɛ Babylon ahenni no sɛ ti biara ɛbɛduru berɛ bi a ɛbɛtwam na ɛno akyi no foforɔ bɛba enti ɔkyerɛ ɔhene sɛ ahenni a ɛtɔ so mmienu a ɛnto ne deɛ n'akyi nso so die toso miensa beba na die toso miensa na chi nsusu no ahini e toso nan a eno die ebe ye din party se dade eno nsu beba na oto aso se wo Daniel nwoma eti mienu njije mu aduanan enan Daniel 2:44 o se ahini a e toso nan no mu no sa ahini nan no mu ehemfo no bremu o sorosoro hin yankopon enso be ma ono ankesa yankopon na hinnie beba na ono yankopon na hinnie ni de o se won se no da na won yae ma o manfoforo bia se ne Babylon ahinnie gu ya de edi so baaye na de edi so etoso mienu no baaye enu so gu ye na de etoso miensa baaye na de etoso miensa no gu ya de etoso nan so baaye nemom yankopon ahinnie a eye ahinnie etoso nan no bre no ebeba no yankopon ahinnie no se ebesita ko wiase amansan nyina na ebejina da na ahinnie ahoro aka ni nyina de ebebubu ema asamwi ohin na Nebukadnezar ne hu jiri no na ohyese omo afode emfa ma Daniel nanzo yesa ane ma no na ehohia Daniel na sa Daniel woma etimienu ni adisua ye fa firi mu wo abakose mu Babylon ahinie kane wo gana hakura no na ye wo nwoma bi a ye confiti ase school no na ye kenkan te se landmarks of world history makers of civilization a Babylonian empire ye sua ho ade a sa amre no mu wiase na ye se awonwade enson bi wo wiase the seven wonders of the world a Babylon the hanging gardens Guardian ano aye no wo edan atifi ni ade ni nyina yesu anho asem the pyramids of Egypt yesu anho ade the things and mun de e kan ka ho and the temple of Diana in Ephesus chanye mo we nyina yesu an nti abakosem ni Bible kra di nokre ni adanse ye se Babylon ahini e bai na abakosem kire se sa ahini eto aso amfie pi enu achi no media for ni Persia for media titimre no mu oman a ne efre on media no eno ne enne oman a efre on Iran and the Persia for woni oman a ne efre on Iraq won ka bomu etu Babylon ahini egui na omu nso be di wiase so mfie pe won echi no ahini a etoso miensa a efre no Grecian Empire a na okunini soje ni a odun anim ya brantie bi efre no Alexander the Great onun so so etu Middle Persia ahini egui na onun so be di wiase so mfie bebrei na afei enu achi no Greek ahini enso guye wo mra Roman ahini the Roman Empire ebe tu Greek ahini no guye na edi wiase so na eno na Daniel chapter 2 verse 44 itimi enu nchemu abia 99 o si ahini a etoso 9 no abre so ehimfo e wo sa ahini enu abre so e na osuru yankopon edi na ahini ebeba enti Bible e chire yen bibi wo ha se Roman Empire time na yankopon edi na ahini ebeba o ma Daniel she honko na de eba ene se se ye kinkan look asempa eti mienu nchichemu ba akukosi nson a Bible no kire ye nse Caesar Augustus na breso ena Joseph a na wesi mame Mary esiwa so obeware no nanso nyankopon honhom kronkron edi Jesus abese mame Mary na wodie mu no na Mary afa yefunu na sabre nu mu na emre bi aba se juufu a ewo wiase fa ba bia no omonko wo nkrom ne yenka wo na ekoba se Mary anu afa yefunu oni na siwa kunu Joseph enso so ko Bethlehem ewo Judea na eho no awo ka ma me Mary na wo wu Jesus enti Jesus ye wo no bra na Augustus Caesar our first Roman emperor na otia kunwa so of course ansana Augustus Caesar, all by the first Roman Empire, no? Not Julius Caesar. I'm making attempt. Senko babaye Roman Empire, but I ye ye. Julius Caesar crowns so ansana and call no so obe priest ako yano. Na ye wo Roman din bia no si a friend Sulla, or no so try and ye ye. Ye wo baku biso a near friend Marius, or no so try. Sanko fo yina di wa bako se mu. Na Augustus Caesar de otina ako yaso. Nti na preso, en wo wo a jimkwa Jesus Christ. Nemo, na we di kan awo John the Baptist, dada. Ne papa, e yo sofwa ye friend Zechariah. Ne mame, ye friend mame Elizabeth. Wo mo namo femo no, John the Baptist, na o chen Jesus, a wo mo bosumi insia. Na sa John the Baptist, Matthew asempa, eti mi ensa. Wo ken ka inchiche mo ba akon ede kona, o se ebre no mo no, sa Yohani suboni, or because our Judea is so, I can say, Monsacha Magin, no O Yankopma Hindi no Abbey. Jesus no Ankasa or Matthew Asempa, 89 Chichemu Dunson, or say a free Sabreno, Yesu Frasia can Asamo say, Monsacha Magin, no O so a Hindi no Abbey. A Hindi no a Dani a Shah Hong Kong, say a Hindi a Tosso 9, we are see a Hindi. Ah, aye Roman Empire break ahemfo a ete so no ene Yankopon bema ono so na hinie na ba no. John the Baptist preachy say sa hinie no aben. Jesus preachy say sa hinie no aben. Na sa hinie ya ene Jesus awo Matthew asempa 18 sia nchiche munkron o kire na somafo no kwan o momfa so mompae no o kire won se mompae se ye na gya wo soro wudin hunto wa hinie mra. Na John suboni aka say hinie na ben Jesus no anso aka say aben e na o che asomafo ne say omompa ye say hinie no emra na yeto aso bie wu a Jesus e wo Mark asempa eti enkron nchichemu ba kono Jesus ka say mbi wo hese nokra nokra me se mo se wona woni mi gina ha ibi wo ha Warenka or won't yet. The Becker could see, say, Mobe Hunu say, Yankopo and Hinino, a did to me, Abba. Jesus, no, or Nina Suma for do me in the general. And Uncle Fuqua P. General, na old preacher to the home. So, what can free Mark chapter 8? Now, be drew verse 34. Now, Gusu preachy into Mark 9:1. And I Jesus, a Becker, Chile's Uncle Fuqua, and Chase, I want to say, as Suma for no new one, General. Won mu bi wo ha wore nka owu onhwe de bekwa kosi da Yankopon ahinie no edi tumi beba sesi abre ya yeti wiase asomafo du mienu no mu bia anti ase won nyina ewu nanso ni papi enim na ebi mu po enyi ntum se Yankopon ahinie no aba nanso ye guso enimu osua ye ba adesua no mu aba bedru ba bia wo bewuru se sa Yankopon ahinie no aba na ye won sempia ni mu besua o Bible no ankasa mu ma wa hu ni se ahinie no aba na wa bom moden apre se won so wo be ko ahinie no mu na wa be ye ahinie no ba enti adofo no Jesus can say wo wa ni won gina ho no mu bi ri nka owu ohwe na kire se won mu bi so be wu na ye ntwemu adwene nkwa kire pi no asomafo no mu de hen na owuye ansa na Kristo som e sha ase ansa na hon kronkron no kra e ba asomafo no so e Judas Iscariot ah sika nibre enti okoton ajenkwa Jesus ma Roman fo no enam eye Jew fo no pa o mo pese ye yi Yesu ho enti okobbo Yesu ase nwe enti no Judas Iscariot de owuye ti Yankopon ahinie no ameto no ebio ti e kenkan asomafo nwumeti baako nchichemu enan eho ni kire yen se Jesus ni na asomafo no hia ye no o hye won se won firi Jerusalem nko ne mo o montwen nkosi se bohye bia efiri agya no ho ayeye ho nkronkron ana ode ahye won bo no ebeba enti ono won hia ye no o hye won se mo won firi Jerusalem enko na ekoba se as my phone could train with Jerusalem. Na Jesus, I shall on Bosse, so whom Gronkron in your bow on Sua, I was my phone you may tip back in Jemu watch it, or so on Bayan who are day. Na I feel why your new Jesus no more advance for every Jerusalem. Edia ko Judea, Edia ko Samaria, and San Omodia ko Riasia Fane. Enti Jesus, Emma outline, say, so when you're 2 minutes, Danua and Hindia no Babanoa, obey your new Jesus no more dance forward Jerusalem. And San Omodia ko Judea, na ebi out to us ako Samaria, and San Ako Riasia Fane. Mini anu mwa dofunu wa mutie yei. Se ube vya, Jerusalem wa se mwi, ye kanwa se mna ochi ya eche mwuse Isaiah ni Maika. Omu kase uradi, nyankupo mbe si ni fie. E fie nusu yebe mwuse ye nyankupo mwote asafo asafo. E nti asafo no, aye ye nyankupo asafo no. E nua ni nyankupo wa hindiye nua, oma Daniel, e she honko. A osi omu wa shasye wo Jerusalem. No mu wi a mu ato aso de akɔ Judea na ebi akɔ Samaria ansa na akɔ wi ase afa na nyina saa de suan ye wie ye beto aso o san sɛ e wɔ sɛ ye hu ne sɛ ye nkɔ so mmɔ mpa ye sɛ Yankopɔn ahenie no emra ana sɛ ahenie no aba Bible bɛ kyerɛ yen ma ye hu ba bia ye de mpa ye bɔ no bɛfa ne mu ma wo re mfi sɛ Jesus wo Marko eti enkron chiche mu baako no o se wona na no nu ojina ho o mu bire nka owo nhwe bibe kwa ko si se yankopon ahenie no editumi beba san grofo ni nyina ewu enti Bible di no ho adanse yesse ahenie no aba e bi a wo de hu na wo hu ye ana so ti na wo nte ho asem wunsua enhu ye a eno nkyere se ade no eni ho empo se ye toa so ema quotation baako Colossae fuma eti baako nchiche mu a eye dumiensa o si se wa yiyen every esum to me ase dien aba ne doba no ahenim that he has delivered us from the power of darkness and translated us into the kingdom of his dear son enti Colossae fo no Paul kire won o kire won se omo fa se da man yankopon se we yi every sum to me ase de aba no doba na hinie mu na biribi ni ho a ye yi obi kom enti wo hwa Jesus any Bible no no kwari nkuto na eka se ahinie no ameto asmafo no mu nimpa ba kom bi a oye Judas Iscariot asmafo a aka ne de ebeto e ma Colossae fo no kra no yankopon ayi won afri sum to me ase de won aba yankopon ne doba no ahinie no enti ahinie no ofre no osura ahinie ahinie no ofre ne yankopon ahinie o kan Luke chapter 17 verse 20 a ofre ne yankopon ahinie na ahinie no wo sa so fre no yankopon de doba no ahinie the kingdom of his dear son sa ahinie e na ye kanfo ama wo se hwehwe se wo nzu be wura mu bi na o yankopon enkwaje aye ho dia me nua dofo Church of Christ na oti ye nkan ye wogana afana babia ohwe screen no so ahunye telephone numbers fre na so wo ase mise bia bisa fre na wo question bia se eben emewumpa a wo de wo fre ya yebetumi aboa wo na ya kire wo babia wo betumi ene ye ahia ye no wo asua yankopon ase no yankopon ye odunfo ni mobrunfo no onhyira obia na wo mfa na somdwe ema ye nyina amen.
He is alive, and we live, and we survive from the start.